Miname alamta afsana swala dera to macho sabahana Miname alamta afsana swala dera to macho sabahana swala Miname alamta afsana swala dera to macho sabahana swala
In the middle.